ile ifuna ukubonisa umhlaba wo ukuthi ngikuthandile thandile ifuna ukubonisa umhlaba wo ukuthi ngikuthandile thandile ifuna ukubonisa umhlaba wo
Tandele, ngifuna ukubonisa umhlaba wonke.